ndabasavye ndabinginze igihe cishikanwa ego muratanga amahera ni vyiza ishikanwa rya mbere umukama keneye n'ubuzima bwawe n'umutima wawe je sinzi abaririmbyi ariko baravuga ngo ngaba bavyeyi dushikanye tubashikanira imana muramwibuka kuvuga uti mukama ndahereje abavyeyi banje ngibi bibondo dushikanye tubishikanye muhora muheretse ibibondo vyanye imana kwishikana mwebwe zijya ndirimbo siwo muba mwibereye igihe cishikanwa banza ufata akanya wikonsantre patira uko ahereza umukate nawe wishire ku ipatena uti Yesu iruhande y'uwo mukate uza guhinduka umubiri wawe ndahashize mama ndahashize umwana wanje naka ndahashize diregiteri wanje ku kazi ndahashize urudandazwa rwanje maze Yesu ndabiguhereje iruhande y'iryo shikanwa rizima banza mwihereze bavukanye ku ikonsekrasiyo hari abantu ni konsekrasiyo ihera dusinziriye ariko mpora ndaba iyo prezida aje mbe ndetse prezida n'umukuru w'umutumba aje twese turabimenya ariko Yesu tugasamara ari ngaho bavukanye ndabasabye ku ikonsekrasiyo ikiri ngo cyose musigaje mutsobe muri maso umubwire uti Yesu kaze shika imbere yo kuja gusangira je mpora ndaba iyo ngiye kuramutsa ndafise abagenzi ndamutsa umuryango ndamutsa barangwa mu nda nkabona ko nanje mfise abanje ariko Yesu uhora umwakira gute ugora umubwira uti Yesu kaze mu buzima bwanje Yesu ndaguhaye ikaze mu mutima wanje kaze Yesu nahejo byashitse ngashwana kaze Yesu Yesu naho byashitse ryari sinsenge kaze Yesu Yesu ndashaka Yesu uzumfashe rabo umutwaro w'umuryango wanje Yesu rega handana niwe Yesu ingo Yesu wanje ingo mukiza wanje ingo je ndaje kuguhabwa kugira ngo mfashe kuba muri ibyo bintu kuko ndije nyene ntacho nokwishobotse ubwo ako kanya muragafata muvuye gusangira ubwo nta bantu baca batura umube nk'iyo duhejeje kujya umuceri oya jewe yanje kubaramutsa jewe umupatiri mutoyi muhora muvuga ngo karibu pati yo kaze pati yo pati yo ndaryohewe no kukubona pati jewe nije muryoherwa no kubona gusumvya kuryoherwa kwakira Yesu ubwiye umwakiriwe umubwira uti kaze Yesu ndahiriwe ko ndakwakiriye Yesu shika mu buzima bwanje Yesu kaze mahoro yanje kaze rukundo rwanje urakaza Yesu ubwo muramufata akanya mugafukama mukamuganiriza ko abaje mu mitima yanyu by'ukuri muramubikora raba ukuntu Yesu yigorewe arashika ntimumuha ikaze muramwakira ntimumuganiriza arigora mukaca mu mwogarana hari igihe papa Francisco yatanze inyigisho avuga ngo rega ubu umutima mweranda ntakivuga ngo nyugururira ninjire ngo basigaye avuga ngo nyugururira nsohoke kuko turamwakira tukamwugaranira mu kumba kari hariya ibindi tukabijamo turi twenyene ndabasavye ushaka gukira itegurire kwakira Yesu muzima mu karisitiya